Matapat ngayon ay isang dahil kaya dito po tayo si Sir Reno, Bishop Randolph Cao. Matapat ng kaya patere, kapiyalan ni Kakao. Ang mga patere, Christopher Altay. Matapat ngayon ay sitwata kamay siya si Reno. Pada waktu kita di motor kato mau ronuk tu saya nen ni wata pun tu feto apa yang mari apa fuma ya tu mau ronuk dia apa mai tu yang aku si dia untuk tali tali nilai tali tali maafan di motor kita akan ngakau kata untuk umur yang ke ini sesi lau-lau wata pun. Kita wangi, kita mau, awu-awu, bisa vivia, malam, di momen apa kita bermat.
Feel, Oh, whakawhara mai ai e ki te tektau tau ki he tongi ai koto. Koe kōko ia nei Oscar Hā ki e tau whanakui. Koe uhi ka nā tama matarewa ki ngā hita a ofa. O ngā whakawhara ki ai te nā whiwhia he nā roto to ai. E koe whaka āmu whoki e ni ho mō kakari. Ke whā hāwhi e kāwana tonu, kai whā āma ho maunga hui. E koe mahi ta tāu ia nā ki sā aumi aki ho maunga hui. O ke whā āma hi ia ki mātō, aki ho ui ki mātō, ki a te koe. Koe whā nāwa nā tonu e ka kai tāu, o kuna whai te rā rā whā kui kui. E o kua nā whero o toi whā taha ki a rā whā whā atua. Ke nā unansi ta tāu pē, ai kā mā o tōni ki he tā kuatu. Te a moe whainata a. Te a koia mehe a honi. Ko nā ka māta te kua nāmi kiwa, ai kā mā tua.
Aia, one para ofa. Koia e foki, Na itu pun meha toko kan, yang nak moina, berkoto mati. Iyo, na itu pun meha teia, hakakai, kehane, pues ke suku elangi, ono toko lahi, behane, pues oni-oni, iya matata, ayah, ikai mama. Ko kinau toruni koto ape, na amal te iya tuni. Ko ikai te nam lapat, na nam cara kofuti. Ka, ko nau sio iya nilini mama. Pea ko nau fetaka iya. Pea ko nau fakaha, ko e au nofo, mo e muri kinau toru i mamani. He ka pe he barea para mo iki. O ku ha ma ino me iai, o ku nau ha au ko nau fumua. Sepi, kane nau manatu, ke whanua oia, nā nau hae ni nai. Nā nau nātuai pēo ka whaina mā ie, ke nau whoke. Kā i hono anga ko e mi, ko e whanua lelei hake, o ku nau hoi ia. Ko hono unika, ko e whanua whakalanga. Ko ia, o ku ikai mā i ki nau tōi, e ke kokua, ke ui ia ki ki nau kotua. He na ane teu teu ni mohu na utolo ka kolo. Ko tui, me fei lau lau aki ai ki e parahana ki aisaka, ki hono ahi ahi na whai. Iyo ko ia, kua ne tari e nani nara ofa, na e kamata e ia, ke fei a mo foha tofu pētaka. Iyo e ia na fofola ki ai, e nata ki aisaka, ai lau ki no taka. He na ane te he, na amore te pia, ka ake na whai e hukua e whokotoku me iai. Iyo, na ane kioe maku whoku ia me iai i e rau whakatai.
Que te pide
kane te ute ue nao mea toko ni. Koe kauta mai rei ma mui a mooni, ki nao tolu a whoki mai o nao kure, o nao kei ma te ute ue me ongo ke o se tua po e hei hei. E kai hoki te tuku ke hae ha whare e ha kai tā, o ka pau ko ke o si loi e ne te ua u. O ia ke ma te ute ue mao pe e ki kai ke mo kilo, ke hae ha kū e foha o i tangata. Ia whiwi ame pita ki a se su eiki, ko rea ki e ko hima mai pega te kua tolu, pe koe katai ki toa pe. Ia pēa me se su ko hai e tamai eiki whai to tonu no whakakoto koto. Ko hai e tamai eiki e whire hono kure ki ne wale pahe mea to koni, a e te kau ngā oe ka hoko mai e maa mea to koni. Ko e tamai eiki ma toki a ia, a whuki mai hono kure ki ne kei whai ki ne whato mia, io, o tāwa whakātua tāwa, e hāna e kato kūre, o te kuame kotoa e me kotoa ke me tau. Pea ka pāu e whaka o tau e ka mai mei kiko ia e tu ai mai o kūre, pea ne tā o tau mā ka mai mei ki mo whakai mo whakona, pea e whoki whakupa ke mai o kūre, pea e hāna e o kūre o tūtuku ia o rīki tua whakaha mo tau mā o e kai whalara. Ka iai hapa ka mai mei kiko tai ki nā patei teu, ki e whakongia ko tōku ki a te ki nāo tōru ho nāo kore, pe koe nāo kai hei whai o nāo whakongia ka e tā i wahi ki nāo tōku. Ka pai ai ka kāka mā reiki o kutai ki nāo kilo e whakongia ko loko nāo kore ki nāo whai, o nāo whai rei hapea ko tāo ki tā i ai ki nāo tōku kai tāo tera ki tēwa ki nāo tōku a ki hatā sisi pē. Ko ia ko whaki ai hapea o wahi, e rahi mea e whi mahu ki a te ia. Ia koe ia ko whaki kia ia mea o rahi a mea, e rahi a mea e mea e whi e mahu ni a te ia.
Among us, there are some. And so, Bishop, the nature of our celebration today is of a mixed nature. The Pope's spiritual director this year once said that the Spirit, the Holy Spirit, does not create new things. The Holy Spirit makes things new. So that's the difference. The biggest challenge of our world today, and especially our spiritual journey, is that there are so many new religious movements. And our own people tend to move out from our own flock and join these new movements. And one of the familiar sayings, so to say, that we hear from them is that they feel in these new movements that their spirit is alive. Their spirit is alive, is active when they join these new movements. Let me remind you of this. The Spirit does not create new church. The Spirit does not create new movements. The Spirit uses what we already have in the church and make it new. So what does it say? It says we need to revitalize the way we do things in the church. We need to make probably our liturgy more lively, more active. Because all the readings today is a simple reminder for us of our commitment in faith. Our commitment in faith reflects our relationship with God. Simple as that. What we do expresses what is deep down in your heart. So a simple question for each and every one of us, where is our relationship with God? How close are we to God? Because for many years we've been doing this, committing ourselves to the Lord, to coming to church, charity and other good deeds that we are committed to, but at the end of the day we still have to ask ourselves, does it worth it? What does it do to me? Does it make me a better person or not? Am I growing in my faith? Is it becoming stronger and stronger or not? See, God, from now, you have to do it. But before I'm aware of God, I'm going to talk about what you think about God, but I'm going to talk about God. But I know I'm going to talk about God. I'm going to talk about God. I do it for you and I find this in the end. Neo mo ta wa hi mo fa po wa hi na mo di spite ga na tu mo fa la ga ta na ma ya to to a to mo po na na tu na tu mo fa la e ya ni a e ha ma ko wa fa ta 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 ni na mo pa ko tu mo ya na ka ke to e re e ya ya me a ai tu mo ya wa ko ka ni fa na ka ta na mo wi ya ta ni na fa po wa ya ni na to e ta ta i si Ko ka mo ka ka to me po ki pe lu e a ko ni ai pakinga o tui o ne omi ka kita o tolo ko hono fawinga o tui I e fawa paa a ni o tui faith is the assurance of things hoped for that we hope for and the conviction of the things not yet seen o ka tangi ma hiki a kita o tolo ka mga sili ma ube ka ina loki ka mga sili ma ube ke tau lue lue I ha mea o te kai ki tau ilo o misterio e moku I whai nga tae ka ki tau lo o moku ngā tau whai mama ka ki whakapapau koe mea koe nga mana ki te kau ki ai pe koe ki kuru koe nga mana te kau atu ki ai e maa mai ha o mea pe tai ke mea tau la ki whetu ki ai I he tau tau maa kwae ka koe e ki koe ki tau eke ki tau lo ki hae tau mea kumau tāna kuna ki tau osiru whakapapau koe o tua koe o tua hofa Kalau mereka mau pergi jadi seorang kakak tu ya kita tu kami tu sekarang tahu, oh fari hitung foto ya aku ini yang mau kuya kakak ini sini. Kau tahu tu ini kalau lalu, oh fari mesti mau pergi tahu dia apa. Kau tu ini yang kau mau kuya tu ini, oh kau tahu kita di tahu mana. Betapa sebab kita tahu dia kita tahu Katolika, eh kita tahu Kristiani. Oh kamu kalau tu mesti. E koe lotu koe mea unha ngā tani maki e tau kui. Koe lotu koe mea ngā whaka maama me te eke maki wange e tau kui. O kamata mai e tau lotu mei whea. Kamata hei iwa kamata. Kamata hei lotu kamata. Kamata mai e lotu mei whea. Koe lotu, o kai kamata ia whare lotu. Koe lotu kamata e mei tau. Koe tātoanga katoa te, koe tātoanga kuru tau whakatātahai. Koe nga tōlau ki tau tōlu, ki mōa ka tau tau ki a tātoanga, o ki tau teo teo. O ki tau teo teo ki a tātoanga. O maka tōlunga koe hae tātoanga ku tau tau te, pe koe māri, pe koe whai aha, pe koe misa o tau o mai ki ai, o ki tau teo teo ki a, pe koe malanga o ki tau te, koe kamata o kamata I api, o ka ki te toki hau kita ki whare ho, o teo teo ai. O ku te teo wa kako ni se si te teo e mo ui, pa ka wakai ni hifo ke ui aha mea o ku ke I fiki ai a ama ka hui wāke o ua, ki a nyaha taha ku ngā mahi ia pei kai, fe fe e mo ui he whaka aho, ki mua koni ke ui alu ki e kā kāna koni a e ki, fi e mao ke ui teo teo ki ai. Pa ka hunga whaina ka ai koe teo teo, ko hunga whaku ka whi, pa ku ke ke fe teo teo koe teo teo ke, Half a mate liye ki tua, ka mui teo teo ai roko. Toko taimi na hia, mō rea hangi ta taimi, ura ki whakasiosio, ko hae kofu te tui, ko hae se o kau te tui. Te kono unga, ko e ahoni whakatahatahe ko si rio, wō mai sacramento, wō mai stoktoni, toko whakatahatahe ka kai kehe kehe, wō mai mai siasi kehe kehe. Ura ki whinga ia uia ke he sai ki tua, ke si o mai ta tai, whiwhia loko. Tau kalanuan ki te teu ke wai la muari e, ki he kātua na e. Ko e kātua na e ki, ko e kātua na whakala muari e. Pa ko teu teu ke kātua na e ki, ku ta teu teu whakala muari e, ko wa ki ta teu teu whakamātere e. Pa ko tani un kao mai ki he kātua na, ko e whaka anu kai ma loko. Ko e tani un ta hou mai ma ta pāki he ni, ko ta ua i toku make. O ku make he ta kawa ki he kātua na e ki, me ta toi hu he whare kalapu, ko ta toi hu i ha whare, pe mo ta ua ko whare tonu. Ai ki tā ono i oku make, e ta hū ki e sai one mo e pangai ai eiki. Pa koe ta kau ki kātuanga eiki, koe kātuanga eiki, o koe ko o kātuanga, o koe ko au kātuanga, o koe kātuanga i toko, koe kātuanga eiki. O koe ta o mai, e whakahiki hiki mo whakalanga ni ai eiki. Koe ta kau ia ki hene kātuanga. Koe ta inai tau ki o mai pēo ka whetū kuatu, o ngō i he tamma whai hi wāgus, o ia umahau inga taha, o ngō i he tamma tau i ia, o ia umahau inga taha, pia whai fe fūsi a kia, pia ngaro e ki ia, tau o mai ki ai. Ko koe tai mua manaki ke tau whoki me kātoa ngā, ki ai pe tau rea tonga, kātoa ngā mihono tutu, o ki ai e whekau e kātoa. O tau atu he tuku e MIsa, ke ke alu he fie Maria e ki, po ke ofa mo tau ki he o tua. Pia ke mo ui a ki ai, tonda e tau atu he fōsua. Ko e saitono ia no ui a karistiane. Me i api ki whare rotu ki he eiki, me i whare rotu ki api ki he mamani. Ko tala nua tu kone wha kāka ki mo o wha, ko wha whai me si, i he ni, ko e fuirea pe ia. Ko e mo one wha wha more more mo e whai me si, mo e tui, mo e o wha, ko whiu ta ausi ai, la ausi ai ai api. La ausi ai ai he ngāwe anga. La ausi ai ai he whiu anga i muka wau. Tau sia ia mai feitu, o ku tau whetau raki ai no tau kau ngā whanunga e māma kona. Tau kore kā ase ne ki, e te whai kori a kata kona. Wa kata mai ni kāra, ki kāra mai ni kāra.
Oh, Thank you. Oh, what is here will be a fourth way to come to do. It took me my area a half time at the time. We found out to say, so please talk about my way to keep me.
Amen.
You are a bit of a problem for our city. I hope I pay you a long open, and they said, you're that way. Tawisa, Koko, you're an Akadu, you're a Tomato Sacramento, you're a Wahima, you're a Wahima, you're a Wahima, Wahira o seri tema o bisa sapa di homo uwa o katopa ayo me fa malata pegi e ta bisa ho poles a posilio o no uwa pegi ai o fa malata de tal sapata o kato a la posilio di ma americani i a o falaite di homo uwa seri tema di buai di e kato a la kuhi a poli o ia pate e fa malata pe kagot Tak suka konsumen kau yang di kata kata sendiri orang mai ini, susu ah, mau kau yang kata kata apa ye? Kau 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 pergi di kata, tu nak kau yang sih itu yang suka helan dalam, dalam kau di kata apa? Lalu pergi di kata kata sendiri. Ayah faham faham dia kata kau di kata apa? Kata buku dah tu kena. Ayah kata kata mana kau pergi kata kata konsumen mai kau dia, kata kata sendiri di faham itu kata apa? Kau setema. Oki maien mamo oka oka ke fayako in seminario i fisi. Aya ko oba de Mustafa, ko fi fia, ta hai no maien na ni o yaya e kospe di aluke. E tau fi fia de oko nane de kia fofora kwen, e tau to, ta mono ke te goe ba de Mustafa, e mea dupe e maina, turia ke fofora seminario i fisi. E tau fa maula, e te pikopo, The Diocese of Reno, His Lordship, Bishop of Tonga, and the mayor of the Ahon, Kaufata, and the Tauto, that's his Yamaki. Yet the Tokana Makehe, the Nahi Matakari, the Diocese, the Mount Tatanoa, the Afalite, Rafofa, and Peter, and the mayor of the Tokana Makehe, the Matakari Kehe, the Diocese, the Masaham, Ya, depan tuan ada nahi kita boleh nak yang kita bawa sekali mahu ini loh. Kamu di pas-pas macam ni. Jadi kalau ada yang di rumah, jadi saya dapat sekali.
Before I give a blessing, I'd like to say a few words of welcome. First of all, to Father Chris. I understood Parker Hobby. Yes, which part? English part. Father Chris, I understand, just graduated from Rome, the Biblical Institute. I studied in Rome 4 years. I didn't go there. But I know my friends who went to the Biblical Institute, a few things. They had to be very smart. And also, they had to be mentally strong because the course of study was very rigorous. So it was a pleasure to meet Father Chris and wish him well as he goes to Fiji to teach the seminary there. Thank you, Father Chris, and welcome to Reno. Also wanted to welcome Father Milani. Here in Reno, the diocese is very big, large, northern Nevada. The Father Capilani, his territory is even bigger. The whole United States, more, huh? And so he has a great responsibility. So I want to assure him and all of you that he is my prayers. I was very fortunate to work with Father Sione in many different aspects in the work of the Bishops' Conference here in the United States. And one of the things the Bishops' Conference wants to do is to recognize the gift of the Tongan community as for the Catholic Church in the United States. It's such a pleasure, it's such a way of lifting my heart when I worship with you and hear the beautiful music of praise you give to God. That's a true gift to our church. and then your own faith and your participation is indeed a gift. So I encourage you to keep strong your cultural identity. Keep it strong, hand it on to your generations. And I know Father Kapiolani will be here to be with you, to strengthen you as you are here in the United States, as you carry on and hand out your faith to the younger generations. The Lord be with you.
And with your spirit.
May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit.
Amen.
Amen. Amen.